question here, one good. Sifude yokubanyize nene sale yambuse namba. Gama nti mukama jiddemu. In Jesus name. I said no. Tubadde mu jogo tumaze emyaka abiri. Nabeera ne bandika tunali mu kukola ku bamaze emyaka abiri. Oli Katonda ayanukuza omuliro.